Ja, gut.
Matraka 829 afakwe khona till kube ne resolution yokuthi la matraka ahlahle asikhathini, but ke njengoba bela laba abanakho ukudla, abanawo amanzi, abanalutho. Uma kukhona abantu abanga pick up bezokwenza leli business ngoba belapha nje, which means sikhuluma ngabantu aba more than 2000 that don't have food.